ain't gonna be you. Ukini kiss shavuni pia ni saa. Nitafurai iwe jioni asubuhi ya mchana. I don't mind. Nitafurai iwe jioni asubuhi ya mchana. I don't mind.